unwere ihe na eri mu nni n'afọ
futile
ama mu ihe a na-eche ụfọdụ ndị be anyị bụ ndị igbo na-echekwa ihe a na-eche
na-ekwu otu a
otu a brain ntị aga ka seconds clock nnasị ọtụtụ ndị igbo dị iche iche brain unu osikwa otu aga iche maka onwe gị iche maka onye ọzọ
na-ekwu otu
a just like ị na-anya moto ị na-anya moto ị na-anya nke gị na-anya nke na-abịa gị n'ihu na-anya nke na-abịa gị n'azụ
na-ekwu otu a
otu a ka ọ dị ị na-eche echiche otu isi achụ ego ị na-eche echiche onye gị na ya na-emekọ the business ị na-echekwa onye ị na-eje ịzụ the business n'aka ya
na-ekwu otu a
kedu ihe na-ekwu na egwu na social media kịta gịnị na-ewu na mmadụ tiri egwu kọpịkọpị akarịa mmadụ eje kọpịrị egwu ibie ihe ọba na-ekwu a na-agba egbe ọnụ onye a na-aba n'elu onye a na-aba na ndịda ihe ọba a na-akpọ zụgụzụgụ na onye nwe right owner na ya bụ right owner of nkewa nkewa
na onye chefutere ya
na onye a chebere n'echiche na onye a na-akpụrụ ụra ekwensu wee nye ya mmụọ ozi wee nye ya mmụọ mmiri wee nye ya wee buru tapụta wee tinye ya onye a wee je piki enye zuru ya n'ori nwanna ka m gwa unu nke bụ eziokwu o nwere onye nwe egwu
onye jere n'ikpu ọgaranya a na-ekwugoro okwu ya
onye jere n'ikpu ọgaranya a na-ekwu okwu ya
gbam
bụ mmụọ tiri egwu a izizi
ese
ihe m na-agwa bụ truth nothing but the truth
ihe
mmụọ tiri egwu a izizi 1995 ebe nnọrọ tiri egwu a bụ na panya je na ebe ntiri egwu a wee win award bụ na congo ndị congo wee chie m echichi juzie na m ama nna president congo wee rụọ ọrụ nwa ndụ place si mbụ biri mụ ya bụrụ na m anaghị ana prejo wee karịa na obodo ndị obodo anyị na-edezi akwụkwọ na-akpọ wee na-asị m nata na ihe na-emebi na ha nidiri brain m ọsọ ka m gbara na congo wee nata
Are you serious?
Nke bụ eziokwu nothing but the truth ka na-agwa gị.
Gbam.
Despite that, egwu a mgbe nkụrụ ya na Congo gbam. Congo nwee bi nwee ọkụ. Ego ebe nnọrọkọ ya bụ ebe Congo Brazzaville, president ndị Congo, o nwere awọdụ ọ na-enyegasị ndị mmadụ. A kụrụ ama egwu akpa, ọ dọlite m ebe a chie m echichi. Nye m awọdụ.
Gbam.
The certificate dị with me now.
Ọ dị with you.
E jiri nyabata.
Gbam.
Ị na-eme equipment ịbịa ka nye gị the certificate president ndị Congo nyere m 1995 mgbe nkụrụ onye jere n'ikpu ọgaranya onye mma na ya etibego egwu ma ọ na-amụgo ya by then ọ bụ na-amụgo itibego egwu ọ bụ na itibego egwu kedu nọmba one ka itigoro ọka unu nwere ka o du unu anya na ihe ọbụla na-eme na nwere ebe o siri bido ihe ọbụla na-eme taa nwere ebe o bidoro ire mmadụ bidoro gbogbo ịtọrọ mmadụ bidoro gbogbo ịkpa ego ericha ericha bidoro gbogbo
na-ekwu otu a
ogbenye bidoro gbogbo ogbenye mgbe keri bidoro gbogbo mmadụ iyi uzu nwanne for ritual bidoro gbogbo onwe ihe bụ ihe ọfụ
ihe
mụnwa nọ ya etiri m egwu mkpa ya ị na-anụ ihe na-ekwu n'ime unu niile na-azụ egwu onye si na ya kọpịrịbeghị egwu from ọsadebe nya kwuo onye si na ya akọpịrịbeghị egwu from Oliver the Coke nya kwuo
obi agbawa m
onye si na ya akọpịrịbeghị egwu from Mudi Ibe ngwa n'ezie n'igwogwo ngwa ma nke erija agha o nwere onye si na ya akọpịrị ya
nwere
ya gbara ego nke ya kedu ihe unu na-adọgburu onwe unu ke ihe unu na-adọkara efe krismas unu nna arị eni na-adụdụ onwe unu ị nene ịdọ nkụ nkụ dọghị rapụ ya bụ nkụ nwa nwaanyị adịghị enyekwanị ka ọ mara ebe ihe ejedebere onye onye isi ya akụ n'ala ihe na-agwa unu bụ life and direct mmadụ zuru egwu kọmpozu egwu ọzọ gosiri na ịbụ a kọmpoza
gbam ise
gosiri na ịbụ a kọmpoza kọmpozu egwu ọzọ tie o nwere ike ọzọ ị ga-eti ebe itinye nke ahụ ezuru n'ori
na-ekwu otu a
eliftkwa up ebe ha ya unu adọzi n'ihe unu na-adọ a na-adọ ya hold up a na-adị
hold up
onye ka oge ahụ unu ji adọ ndọrọndọrọ were na adọ ndọrọndọrọ ka eji ezigbopụta na ndị ka anụ
na-ekwu na otu a
ihe unu na-adọ lagịlagịlaga adọkasị efe krismas unu were na taịmụ unu ji adọkasị eti ezuru egwu m na ezuru ha egwu m ezuru egwu m ezuru egwu m ewe ezuru egwu m na ezuru ha egwu m were na taịmụ a unu na-ewesti were na taịmụ a wee tụọ alụ ihe a ga-emeka nna ndị ka anụ wee pụta
kanna ndị kanụ wee megịnị
wee pụta ka Uwaezuoke anara ofu onye oru azụ ọkwa oru niile ka a na-ara azụ
na-ekwu otu a
isi ọdịnihu na-adị asaa na-ayị ara maka ụmụ okorobịa egbugoro n'ala igbo kịta nke a ka dị ndụ anyị ka anyị faịtị naanị mụ na ya ọ pụtara nụ ka anyị kwalụ mmụọ mmiri ọnụ ka ọ gbaa na ofufe ụmụnne ka ọ pụta kene apụta ihe ọ bụ ofu onye karịrị mba
na-ekwu otu a
ka ihe anyị jiri gbachi nkịta ụfọdụ ekip silent eburu ukwu nkụ eburu ozu onye ọzọ
ọ dịkwa
eburu ukwu nkụ I'm asking a man, a cuga, and what this man, a cuga, mana, moon, lepano, opening him, neku, adite Hanania, bono quanum, moon ebunem.
Bono quanum,
bono quanum,
moon ebunem.
And my yen nagono bru,
Ukuokena,
Gaziquaron, no bona grain, topic, ma. As a noga dragon maneke, Uria, Afonanqua,
William Merife,
William Merife,
Omolon Yangwegu,
Igechania, William Merife, Omolonwegu, Moron Yangwegu, or Chukune Yegu,
Bam.
A knock at her composed wegu,
Nequotua.
I composed me egu not less than 2 flam. Open him with the Hiyako, make a man, can you one number?
Can you one number?
Gija Fichania,
Bam,
Tianya Gosaroko,
Nequotua,
Kriakonua.
What are you talking?
Open him becoming Gaja, and you won't say.
Okolengo abiye golo hai keze fe gwa he gomba
ai mwa tiri aga meri akum para maeri no uto ho kanando na maunike mwa tiri egu a mwa tiri aga meje nunu ka yeru no bilio e bana digi yenwene kan jo bachimo uzana uzana e bana digi yenwene kan jo bachimo mwa tiri di
bam.
Tienye, unu choka ngubra nye unu egu ngurum.
Ka ketiro ofu.
Kabu ngetiro ofu, kano on board now.
Ne kuo tuwa.
Ichoro egu.
Ichoro egu.
Ichoro nke, teja asaroko. Obu ni unu, iye budi digi ni isi agula, meka mwana kanyege on number.
You are free to come, iwe ikide tienye icho.
Iwe ikide tienye, mannage ego.
Mannage ego.
Mannage ego. Kamuwa gini iye kafura na brain.
Bam. E kuo tuwa.
Asi ikela ni umuazi. Abro muazi. Ma ikela na na.
I rest my case.
Thank you very much. God bless you. Onye jenekwe.
Onye jenekwe.
Onye jenekwe ni uwa ogaranya. Onye jenekwe. Onye jenekwe. Onye jenekwe ni uwa ogaranya. Onye jenekwe. Onye jenekwe. Onye jenekwe ni uwa ogaranya. Onye jenekwe. Onye jenekwe. Onye jenekwe ni uwa ogaranya.
Ai!
Uneche. Kili hiyo zun neche.
Mungu
nuni eji benke amano nyi wegu
onye eje ne kweni uwa garanya
onye eje ne kwe onye eje ne kwe
onye eje ne kweni uwa garanya
ai
onye eje ne kwe onye eje ne kweni uwa garanya
onye eje ne kwe
ai
onye eje ne kweni uwa garanya
onye eje ne kwe
onye eje ne kweni
uwa garanya.